ena oyɛ kye no ɛhyasee na wabra ɛkɔ soɔ no ɛne nyasɛm ketua pani ɛbɛhwɛ abɔzifoɔ no ɛne ekuo no na ɛnyɛ asɛm ketua kraa ɛno nti aba beto dwa ɛsɛ arise Ghana adehyɛ ɛkɔ wɔ ɛkɔ akɔboa mo oyɛ kye no akɔ so no abɔzifoɔ no akyemu aduonu ɛnkon a wɔ mo ɛde wɔn ɛkɔ ɛyɛ police station na ɔmo ɛkyem so mbɛyɛ oyɛ kye no akɔpem sɛ ahunyahia mo ɛkɔ mu no ɛto betwa ɛmfa ho ɛne aduonu nkon a yɛakye wɔ mo
Free Ghana Police Service or Urban Operator say Nipa Eduno and Chrome and Omo Esus Omo Eka Arise Ghana or HD Home. Amo Equidin, Sambonian, M. Fatasan, Kamwe, AS Animano, Obimo Ekototo, Abu Ekugu, Aposi Foso, and I'm so Krama, and Nipa Bimu, a pre-prayer. Now, Science Muna, Arise Ghana, Omo Botain Nanas or Maimu, Ayadin, and Yaman Shadan Kuyi, and Utina Hubin has on meeting me, Ayachre, Atitus Coco, Achra Bang, Na Abra Yachran Air Cosuanum, Na Aposi For, Baby Omo, Eshasan. Or your telephone and Fanomo, a yes, almost so and for hope. Nina say, almost so I mean, at Romo say, Sabia ho and ya beha, as I press for at Romso mo and for hope. Na crater as I ba a mania say, a nipper a duno and crea, almost a common. Na a bimo a ye basabasa, after a suku for cromo upon mo and a mumbe bino. Na fina, sanko free aquatrash almost wa, who share in funny any videos a hodwa, and then I'm a befo. Videos on any natural say, Oma Twasha and Cray Swa, Omo Yomo and Yama Ensep and Fata, Afi, Ome Eja Padian in Yamabi, Esson and Omo SS, no Kate Esaba Maniasen. One of Shisha Sawa Yetri, a prosy for a barrels of Ansa Ebetimi Akamu, Nan Yamamo SS, no Omo Etimi Akuyi, who I know a world, court, Neno and Forbid it to share among a bossum, Fatima to Abubakao, Etra Sem. Quia, arise Ghana, for more as she shared demonstration, Omo Efa Swa no more ASI, Etrem, Yadene and Yakra.